thobela 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 e thobela thobela e ile nna ke tshaba ma corona nao lo ja tshaba tsana batho ba le challenge batho ba mo le corona batho ba tola le kirimi batho ba tsama ga lisi e ga le mara en ke re ke tsana la ga mara tabe ke ka mo lori ndi wa matrepo pa tsa gore corona ga re mo go di mo na batho ba ntse a i biregi a gore a iridzeni ka ba ga la rgini ro kwatele de ri no matalo a gore ke le khu ja ke sotho mara ke re ke wa bene a re apta be nya ka o be le bia mo ri mo amelo wa gore tswanje uno ya every day and then ke wa bile bebe ya la kwanya ka chelete eno tswanje uno i nosi a be corona ya nya gore u sielisa no sielisa mala chelana ya rlo tswanje uno i nosi ya le thoto ya gore ka South Africa corona ri kana yo uno ro gwala tapa ya yo ya rra ra mo gara botshatreni mo sila mo tseba Joshua do ya rra ra mo gara botshatreni Joshua do uno ro fita kishi as debtsena thoma mbo jare corona ifitile corona ifitile ke eng ke o bona re ka nnete ke bona corona ifitile ya le nna na ka mkhwe ba bona corona e tika tika lo re na mo re hao go pela re latile ka mkhwe president a re go jijeo re thaba mazo after 30 minutes a re ka mkhwe no thaba mazo re a ba resuve o da zo er do so so ga ba bar ntene vel kana ji ke ngkopela re ye ka mkhwe no re kono ba safe ke le rata ka mga go lena kopela o lebuisa King Monata for our digital window ja DSTV le na lo makhazi le the Trump boys for whatever what by window mara ba lebuisa re ba itse re ba itse le Mpopo le bontsha re Mpopo re ya kae re ya pele let's push ayo